the first to know in Nsem-Pii TV.
Ebu shanfo ayɛ ɛma bi ɛna gye sɛ wɔmo ate agyina gye sɛ wɔmo ne papa Dr. Mahmoud Bawumia edi nkɔmɔ ɛma yɛ de wɔmo nsɛm etu de gye sɛ wɔmo ekyirim ɛkyerɛ papa Dr. Mahmoud Bawumia ɛsɛ ɛyɛ ɛbibi amanyɔkuo nim no ɛgye sɛ ɛyɛ ɛma ɛwɔ ɛbibi amanyɔkuo nim a gye sɛ wɔmo asu ɛyɛ interest ɛwɔ ɛyɛ ɛbibi amanyɔkuo nim ɛn nti saa ɛma really ɛsɛm bi ɛto Dr. Mahmoud Bawumia nim a gye sɛ wɔmo bɔ ɛyɛ ɛbibi amanyɔkuo nim ɛma mpanyinfo bebree edin ebi ti sɛ maame firima ɔpare ɛne ɛwɔ wɔn keka ho no gye sɛ wɔmo abɔ ɔmo nyinaa edin a wɔmo kyerɛm sɛ yɛpapa Dr. Mahmoud Bawumia ɔno nso wɔnhwɛ na gye sɛ ɔnominate ɛyɛ ɔbaa as ɛyɛ no running mate saa na gye sɛ wɔmo ɛde to Dr. Mahmoud Bawumia anim ɛne wɔmo ade sɛ deɛ ɔmo no to n'anim no ɔmo nso wɔnhwɛ na ɔnominate ɛyɛ ɔbaa as running mate menim deɛ nti a ɛmawei agye bra gye sɛ wɔmo de saa nsɛm wei ato dwa ɔmo message a wɔmo wɔ ɛde ma Dr. Mahmoud Bawumia ɛno no na obianom deɛ nti a wɔmo ɛka saa asɛm no abusuafoɔ momo yɛnko ne nkonko tie ɛyɛ ɛmaa no deɛ nti a ɔmo si Dr. Mahmoud Bawumia wɔnominate ɔbaa as running mate ebi ɛyɛ former president John Dramani Mahama sɛnea wɔnominate ɛyɛ maame professor Jeneno Opoku Adjumani as running mate no menim sɛ bi a ɛno nso nti na ɔmo gyina so ɔmo nso ɛde ka saa asɛm no akyɛ Dr. Mahmoud Bawumia a momo yɛnko ne nkonko tie Nsem-Pii ɛfiri wɔmo nkyɛn ɛba.
Na yɛhunu sɛ ɛmaa bi nso ɛwɔ party mu a ɔma show interest nti yɛkasa ma ɛmaa nyinaa ɛnɛ anɔpa yi yɛasɛm no nyinaa ne sɛ yɛhunu sɛ yɛ maame akosi afrɛmu a ɔsɛ ɔpare wa show interest yɛhunu sɛ yɛ maame arin na tɔhye ado wa show interest yɛhunu sɛ yɛ maame ɔnɔbo ayɔkɔbɔ twe yɛ maame ɔsrɛ wusu akufo yɛ maame no mu bebree a onyankopɔn de nimdeɛ ne adomadom wɔn wɔ party yi mu ashow interest sɛ sɛ nka onyankopɔn de adom ayɛ awura dɔkta na ɔde frankatufoɔ abɛdi akyirɛ no ma wɔn mu a ɔmbɛtumi abɔ no kyidɔm ano ɔden na wɔde yɛn akɔ akɔduru nkonimdie anaa bɔhyɛ asase no so mpanimfoɔ se baako so amia wɔnsɔm so wɔne nnipa abia yɛsrɛ yɛ wura bi a sɛ ɔkeka n'ani ade frankatufoɔ abɛdi akyirɛ aba a ayɛ a yɛsrɛ no ɔnhwɛ mmaa no ma yɛ
ɛnti sɛ ɔbaa yɛka ɔbaa yɛka ɔbaa papa ɔbaa papa yɛhwɛ MPP mu a yɛwɔ mmaa papapa wɔ MPP mu a sɛ yɛgyidi paa sɛ sɛ yɛn papa Dr. Bawumia yɛn ade nyinaa sɛ ɔtumi nya ɛmu bi ka ne ho a ɛbɛma na bɛmuo no atumi akɔ so yɛnim sɛ ebinom ayiyi mmaa ma yɛnka mmaa kɛkɛ ma yɛka mmaa a wɔwɔ nimdeɛ wɔwɔ abadayeɛ wɔwɔ ɔdɔ wɔwɔ nteaseɛ wɔte amammuo no ase mmaa wode adeɛ gya yɛn a ɛnsɛe yɛne yɛhwɛ adeɛ so yie papapapapa sɛ wogya w'akyi na sɛ woku nni hɔ na sɛ wogya w'akyi ma ɔbaa a ɔbɛtumi hwɛ fie asiesie fie hwɛ ne mma ma ne ma bɛyɛ abrɛmpɔnfoɔ enti yɛse yɛpa Dr. Mahmoud Bawumia sɛ ɔnka yɛ ɔbaa na sɛ ɔka yɛ ɔbaa nso a yɛ maame tɔhye ɔnkae no
ɔbaa ka bia ɛyɛ yie ɔbaa yɛ ɔbaa tan ɔno na ɛhwɛ fie ɔno na ɛhwɛ nkɔlaa ɛno nti yɛne yɛkasa kyerɛ yɛ mma a ɔmo tie enti yɛsrɛ sɛ dɔkta ɛbɛyi ɔbaa bi te sɛ n'atɔhye a ne kuku yɛ duru ɔboa mmaa
deɛ ɛdi kan yɛ maame n'atɔhye ɔbaatan paa ne yɛmu yɛ maame ɔsra ɔwɔ abadayɛ chief of staff ɔno nso anti frema ɔpare ɔno nso wɔ abadayɛ kyerɛ sɛ ɔmo a mokeka ho nyinaa yɛhwɛ a ghanafoɔ mmaa no dɔɔso wɔm position sɛ ɛwɔ hɔ nyinaa mpanyin mmarima no na ɔkopae ne nyinaa this time mi deɛ yɛsrɛ kotodwe gu fam yɛmfa yɛ maame n'atɔhye paa ne yɛka ma ne paa ɛwɔm sɛ yɛka ma mmaa nanso yɛhwɛ yɛn maame n'atɔhye sɛne ɔda mmaa no ano ɔdwe ekunafoɔ ho ne adeɛ no a yɛsrɛ paa sɛ yɛmfa ne nkɔ na ɛbɛboa
yɛfo sɛ ɔbaa ɛbɔ yɛn papa Bawumia akyi dɔm a ɛbɛboa yɛn ɛno nti na yɛwɛ deɛ ɛnyɛ nhyɛ ana ɛyɛ adesrɛ ana yɛde srɛ yɛn frag bearer yɛ Bawumia sɛ
ne na di ne yie papaapa ɛnti ɔba sɛ yi a na wɔba na ɔne ɔmo aba bɛdi nkra na nkra no kora deɛ nyame yɛ adom a ɔsɛ ɔbɛba no proper ɔbɛhyɛ da ɛne Dr. Mahmoud Bawumia aba ɔsɛ ɔba a nnipa ɔbɛdi n'adeɛ no ɔde ne bɛba abɛkyerɛ ɔmo deɛ nananom yɛ maa no ɛma a watumi atena akonnwa so firi 2016 ɛbɛsi saa bere no ɔse ɔmo nso ne ne bɛdi ne saa pɛpɛɛpɛ akɔ akɔduru saa ɛno nti kwan biara ne hɔ a ɛkyerɛ sɛ so wɔfiri hɔ a se wo fru no de akonya no de akwakoma enka de mampanyi John Dramani Mahama wo si nyade a ebesi mampanyi esan ehye bose echre se wo bere se aba na ye ba beto na somdwe ebeba abra ye beto ye to ni mu ya to awie ni nyina no bere se asomdwe ebeba na wo chese ne wo hwe Ghana ha se ya ye kaka bi mame nka bia aman ahodo a wa bibrem ha etwe ye ho ahia no wo mu nyina esua de afri ye ho eti de obeye bia asomdwe betumi aba na wo behwe ama asomdwe na ba na obuo sonko a mu de maye no wo mu de amaye na obehia se wo mbeta na chie afen so so wo se wo ne wo mu beye adwuma se de se na efata se de be o manyi mpuntuo hebetimi akọ nanim eno achi ni mampanyi esan ekohweye wone nananom ekoye a womo ekokotwa 15 megawatt solar power plant a waye wo kalio ewo etifido mantam a mampanyi ede ensemwe so esan etu edwa eno ada na NDC amanyokuo no officially yebeka se womo pa professor Nana Jane Opokuagyema womo pa ne huntuma se ono ene ba be running mate de ama enka ne mampanyi John Dramani Mahama na abra professor Nana Jane Opokuagyema de ne nsem etu edwa wieye he wo dwumadie yase ewa eno ra Franklin Kudjo one ye founding president and CEO my money Africa wo born nsem crack 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 and was say what a speech he kasapa nie wey dear sir yeka presidential and uplifting party a mami nsem a wode atudwa na nsem nyina ko twero ye ewo Facebook abra mami kan nsem ewiye no eno oche se wey dear interesting papa papa na professor Jane na no poku adwuma ye kasa no eno oche se ono o ma ye driver's mate wonye driver's mate wo kwan bia so enti sa asem we keke no kra wo kan ye no ora Franklin Kudjo kire se interesting days ahead just say and someone I need your media and media and media and somehow do be pm pa na nsam nso be pm no ye nyina be tebi wo yasom ene mu be ye de papa papa e wo enei aba ye kwakoto na fimpinu ne aduonu nan na eno no oche se social mami se de wo si gina ho de nsam tu dwano a na wo be ka pa de a emu ode emu ye papa papa yie na abra dwumade yi ekoso no na NDC amanyokuo no ekuku damu a wonum ewo mu enka ne mampanyi John Dramani Mahama wom national chairman general secretary ekuku damu a wom wo NDC amanyokuo ni mu nyina no na wonum ewo ho a wom so utie wom nsem wom ka kwan bi a wom so befa so a wom betimi age tumi de free MPP amanyokuo ni ntem no wom so ebeje e de free wom se de beye a eno so betimi abo ama 2024 aba ye to no wo mu bedi nkunim no mu nso so hatena konwa so ebu oman no metwa ensem no eso a ora kwesi Pratt Junior oyen sentroni a owo din ye pa ewo ebibrem ha sei na wo ba ko kroko odwumadie so e ma wo din sem bi etu edwa ora kwesi Pratt kire sei ah wo dwene ho a wo nti ase se enei enka ne adundumadundum ya e koso yi Monfa timetable mra mose monfa ma. Enu obi sa se. Sa timetable no mo de ba e di ene beye. Ebe se san nyoma. Ana mo de ba ebe gu bibi. Ana di e pa ne beye. Kokro ko jume di eso enu openye di nse mi tu uja.
Ne inu se se kani ya humba asamwa. Na yin to mean generate enough for everybody ya. E yes she. So mwa mwa kwa benya. E fi yada ibe du mwa kani ya. Nti wo kwa beja wo nse fie da de dole dole be du mokania. Nti wo frija wo du no mre no beso no du no wo du television ni ade. Nti wo na power surge be be sai wo fidie. Ene ye ma intangible lu sokoy ntukwa. Nti wo ti wo afwe na ko. Wo ti wo na ba. Enkrofo no ma sai wo gana ma mu hanya sam ketu afani. Fidie be sai sai. Television best I say, computer best I say, NVIDIA manufacturing equipment best I say, and so on. Why? Now my timetable na ya di ayi, ebuamu, ebuaya, ebuobiara. Because ya mama timetable da. Uko bi se wa akoya odi. Now why di oya den na akoya timetable? Wa ankra ankra utu baby no. Odi oya den na akoya timetable man ye.
Yeah, twaso edia na ene ya cheche fonka bomu kwa wano mwa memu akasa na wawha sedi ensemini si ekonwa wama ni abriye papa apa wama asamu wama kenyina ene se ensema huduwa haa wama ni abaye kwa sinko mya ekanye se anwe ya wano mwa eko strike yani ya strike nukwa wama fitia siye ena wama kasa ya apa wama chawa ema labor commission fo nyina komu eno mso ke ene ya sade wama beko nwama kwa kwa tina siye ayen kasa siye na sa nkasa siye and shut down call baby. And on a teacher union, see, I want more memo say, one more ma are buying 24 hours. Don't read you no nine. So when you be and found one, almost strike and number sign as I can you move a now, and on I'm so I'm a general secretary, Ghana National Association of Teachers, a Trinity Akan and Nat, or a Thomas Musa Tanko, or Penny Nance and Truff Waka Search, I say. Se se said you almost see, Cassandra said you almost see, eh, yeah, dear no. A come here and say, will be a few more. Abra and Penifor catch on so munya strike, no, no moon court table, whom quats na say, no moon yang in a hono. Oma, a bind suma or mo moban, or moon to mean sigina. E to a moba, near cast, I'm chroma. I'm say, eh, as some way I'm a candy, just say a conio could be some, and I a quadricotum penny for him. In tight, say, you will be a wogina or banner bear mantem. Ah, war ye betweena. E to between and what ye bear man as a man, no, I can not catch. Trobano. Was my uncle can't generous or bet or bet peninsula. And now bet ya. No, a court, no abba, or court, no abba. San or much as a coba. It's your coba say, and I say, some no or more air canoe. And ya dear, womu, if ya ye be, and answer womu ye be a day after home. Now ye be. Womu chesses say, womu per 20% basic pay. Had the amount at church of wa, womum a war and yam ya, no a war a tree, deprived area. Obi beka se eye akura nkrasin krase wo mu akirikiri no wo mu pe 20% into mu he de ama wonum eno akyi wo mu chese sasika no kra no e vije dunum ni 15 years ni wo mu ntiaye wo mu nkan ho asem wo mu nye ho hwe eno akyi no wo mu se professional development allowance so eye 1200 afibia no anko mu ntwa fama akyekyerefo eno so aban